Oh, hallelujah.
Once again, it's Shem Blessing, le producer.
Hallelujah. Hakuna mwingine kama wewe. Bwana chunguza moyo wangu sasa. Naomba kama kunacho kikwazo chochote uondoe. Bwana chunguza moyo wangu sasa. Mimi naomba Bwana kama kunacho kikwazo chochote.
Maisha yangu.